county office matiye sitiyo kae information ok miwa maber moko koro wanyalo mana yudo mana ka japuonj wuon ema onyisowa kata ooronwa e WhatsApp kata obiro office koro ka TSC kae to nitie seche ma gidwa timo gik moko ma giparo ni wanyalo goye koko to gipandoga koro ok wayudo kwan malong'o of jopuonj to kane wapenjo to nyo wach ni mago ng'eny jopuonj ma Kisumu ng'enygi nyoko bedo affected matin manyo bedo affected gi manoko dwoko to wawachogi ni kar manyoko dwoko baruago union nodwoko on their behalf union nowuoyo gi TSC bano wabedo assured ni onge ng'ama dhi bedo victimized it was utmost good faith ni wawinjire kaka jok mamachua wawacho ng'ato bedi kata kamano wasegolo milome ni jopuonjwa ng'ata ng'ata manyo oseyudo barua okel nwa e ofis mondo wang'e kaka okang' wanyalo kawo kaka wanyalo communicate gi gol mandiko jopuonj but ok wanyal rule out the fact ni jopuonj mang'eny oseyudo barupego Kisumu be moko oseyudo to moko pok okelo nwa e ofis wasewacho nigi ni gikelo gol mandiko jopuonj e TSC bade ma Kisumu be nitie lokruok at the entire regional level nitie lokruok the county level be county level pokodo onge lokruok lakini nitie kaka gitiyo through ad hoc committee koro wate seche moko wakedo mondo weche meke issues mek jopuonj obed moriere sani kedo mwakedo kodgi en wach ma transfers mwaneno ka transfers Kisumu county itimo iye olela olela ikawa kawa jopuonj tiwito kumoro amora to jo intern ok nyal bedo transferred easily nikech gin joketgi e specific stations jo PNP ema waneno ka bedo transferred koro mano ema wasebedo kwakedogo to kata kamano nyo wasendiko barua wadhi TSC wadhi wakawo data to wadhi ng'iyo ni jopuonj adi mosekaw osendik ni barua ma kawo ni gi action wadwarunde county action ong'e kaka inyalo konygi ng'enygi gin nyithindo ma pod tindo eka nywa e universities ng'enygi dwaro gimiluongo ni guidance and counseling ng'enygi gin jomoko mar chandruok manotim kaka pioneer graduates matiye secondary primary kamiluongo ni JSS atindi iluongo ni comprehensive obwogo koro nyaka wang'i kaka wabet kodgi mondo watadi mano e kaka gima wasewacho ni jo TSC kata duol mandiko jopuonj nyithindo gidwaro gimiluongo ni counseling ibako lwetgi sani bwok manyaka osebwogino omiyo gichako dimbre to kik TSC follow up nikech wang'eyo ni en divide and rule ibiro kawo wasin teachers iriembe tich to jos jomoko to ikawo tindiko kosendiko seche mandiko neno kama kandiko idhi ndik jopuonj kae biro yudo jok mapok notimo intern be ibiro tikawo seche mosekaw japuonj mokete e staff room ng'eni wan kaka union ok wanyal dhi e staff room ni wagolo japuonj ni nondiki nade wang'eyo waseng'eyo kata jopuonj manondiki e yo manok ler to mondo wadhi e staff room ni wadhi golo gi te koro wanyalo mana kwedo wachno koro kik UTC wang'eyo gi ti gi yorni ma disenfranchise kata miyo jomoko thuolo ma jok nok otiyo kaka intern mondo ni jomoko ni nodhi ng'anyo koro iriembe tich wadwaro ni obed free and fair and TSC should be a corruption free zone as things stands out TSC sani nigi shida maduong' to wan kaka union we are concerned
erokamano ahinya maneno okang' mabende kaunti ma Kisumu biro bedo kakawa kendo kaunti ma Kilifi Opolo dibed ni e kind jopuonje 742 manoriemb tich ni kaunti ma Kilifi samoro maling'ling' osenyudo ni adimo oseriembi to okang' machal